ene ipeile le matlakala go fitlhela ba itsana ba ba rathatsang ditemane ba re bolla boleng jaane ka sekale se jaanong le gatshela botswana le rumarumang ka yone ka go lebaga e tla nna karabo mo lešhekereng la itsholelo e bakilweng ke bolwetse jwa COVID-19 theko ya yone e akanyeditswe e tla nna ya madimadi a tla dirang dipoelo tse di kgarametsang dikeletso tsa batswana 3 a multilateral trade regime called the Kimberley was sold for $53 million in 2017 this creating some expectation that once the Dumont market recovers